sempula emina siku nasiku mthumba emina bese mthula emina bala matihlu mthunya emina bela wano yeni petinyo daba daba uri boninyo zika swetela zutaimo wena famba saka fanu belimo bela mnaba mthavi loko no shikuma ntsaki yinge chai kahle tolo